Dumelang. Bafethu mo ke tswere khombo ya ontsa sicito. Ha le motho lo ringe wa paiseo paisa ke sicito. Ba o khisitse ka sicito re dintotsa hao di kwallege. Ha ona lucky mo lifeng ya hao. Ke tswere khombo ke ye. Khombo ye ke 410 hao e batla. Okay guys, mo ke tswere roll on ya sicito. Le lo ringe o tloe tsatsa ka yona. And then mo ke tswere body lotion ka shaba ka mara body lotion ka mo na le ntshotse di black ke tsetse di brown mo ke tsetse di pheko tsa meleko tsa ntsha meleko lo ntsha di strito mo meleng wa hao ke yona ke tsatsang ka yona after ha feditse o rinsa. And then mo ke tswere swasho sa job hunter so re swasho sa job hunter ha lo motho lo ringe o batlana le msebetsi o batlana le spane itholele khombo e and then utlo gona o thola span. Okay mo ke sore swasho sa business mo swasho sa business mo ha le motho lo reng o rana business sa hao tsa ma hantle business sa hao e stakile ga ona di client a gona movement a gona mnyakazo business sa hao e mi stand still ba bang o thola rocky o mashone sa shone sa batho ba o pateli itholele swasho sa business gore business ya go gone go buma e gone go tsamaya gantle batho ba gone go patela gantle. And then mo ke tshwere mphepho mo mo ke tshwere mphepho mo kona o tloetsang gore sedimo sa gago se gone go lwela se gone go lwanela mo tabeng tsa sicito le tabeng tsa meleko dikhese kaofela di bad luck if motho le goreng ba o shapile ka dikgwakgwalala ba o kwetse ditsela tsa gago if motho le goreng o na le party ke yona e tlo o thusang yona mphepho o gore sedimo sa gago le medimo ya yone kaofele gone go lwanela. And then mo ke sore sicito mo ha le motho le goreng ba o shapile ka sicito sa makaka ba o shapile ka sicito sa di pimples told those pimples that thing disturb on your body is always itching o batla gore o ntse meleko e le mo mmeleng wa gago khombo ke ye ya sicito ya o ntsha meleko kaofela o motho le goreng o paisa ke tshelete o tshwara tshelete ga e last o gola today ebile tshelete e se e fofile o gola today 2 days down the line tshelete se e fedile a o itse le gore na o entseng ka yona wa sebetsa but bona o gola 20,000 as an example ga o bone le gore na o etsang ka tšhelete tshelete e ne o fofa o phela o kene mo dikolotong ba bangata le kene mo dikolotong because of sale le adimisana ka tšhelete le adimile batho tšhelete ba le khesetse ka tšhelete yaanong e tholele khombo ke ye ya sicito ya o ntsha meleko mo mmeleng wa gago. And then mo ke tshwere ora mo ke mo e le gore okay fine o motho le goreng o sebedisa meriana o sebedisa diwasho o sebedisa ditlhare batadi o sebeletse o kena ntumba by ntumba wa consulta ba o fa dintho ga di sebetse e tholele ora cleansing salt e tsamayang ka this combo o kgone go rentsa o kgone go ntsha meleko e le mo mmeleng wa gago o kgone go tlhoma monate dintho tsa ditlhe di o tsamaele sharpo dintho di be phashasha dintho di be motsotso o kgone go njwa life ya gago o ntshe meleko kaofela dibati kaofela ntho e le goreng ke stamping block e me mo tseleng ya gago believe me e tlo tsamaya. And then mo ke tshwere pheko mo ke intelesi mo ke mixitse pheko ke ye ke intelesi after realize gore batho ba bangata le rwele meleko mo and then ba bangata le hlola ko etsa self cleansing so ke self cleansing mo loreng ke ka mogare ka mo ke indelezi so o tlo etsang ka indelezi e measurement mo o tlo tshela pike e kana like one spoon mo metsing a gago a o rentsa ke indelezi mo ge a cleansa mo ge ntsha meleko ge ntsha meleko and don't be surprised o utlwa mmele wa gago o itšhaganyane like o ka re wa babelwa e tla ba e ntsha meleko mo mmeleng wa gago e tla ba e ntsha sicito se e le goreng se kene ka madi sicito se e le goreng se mo letlalong la gago se mo skinning sa gago so measurement mo ke 1 tablespoon mo. And then mo ke tshwere mphepho mo go na le batho ba bangata ba e le goreng le tlhoka discombo motho le goreng o lebala ditoro wa lora comes tomorrow morning o tsoga lebetse ditoro tsa gago o motho le goreng ditoro tsa gago ga di clear. So ka this combo ga e kopana mo ge ntsha meleko re bula le ditoro ka o fela re etsa le gore o kgone go connecta le sedimo sa gago. Batho ba bangata ba lekwetse, batho ba bangata bosigo le lora leja. Combo e e thusa goreng ga e kopane le yona mphepo gore batho ba le goreng o motho le gore o lora o ja ba o jesa e tlo o thusa gore o sa tlhoela o ja. E re ga di-enemy di fitlha bosigo o kgone go di lwantsha. Guys, combo e o tlo rentsha ka yona bosigo ga o robala, only at night ge le gore ke nako ya gago e fitlhileng ya gore o ile robala o tlo e sebedisa. So measurement ke mo go Job Hunter mo ke measurement ke 1 tablespoon, and then swasho sa business measurement ke 1 tablespoon, and then swasho sa mphepho ke 1 tablespoon, and then swasho sa sechito mo measurement ke 1 tablespoon, and then ora cleansing salt ke 1 tablespoon, and then mo go measurement wa indeles mo ke 1 spoon, and then mphepho lona ke 1 spoon. Guys, mo o di mixa together wa rinsa. While you are busy rinsing, bua mathata ha gore meleko e tso mo mmeleng wa gago. Meleko e tso mo mmeleng wa gago, bua. Bona commander di wa shotse di tlo sebeletsa exactly the way o tla ba bua ka teng o re meleko e tso mo mmeleng wa gago. And then aso feditse o tlo ke dryer, wa ba dryer wa tipumula ba dryer o feditse. O tlonka roll on ya hao ya sechito ha ile robala wa itshatsa gore ditokolo tshitse le horeng ba di romela bosiu ha le robetse. He re ha e fihla e thole o nkha diphekotse sedimo sa hao se le gaufi le wena, so protector o tlotsatsa ka roll on wa itshatsa, and then as it's fitse o tsatsa ka roll on o bonka body lotion ya hao wa tlola mmele wa hao o tlo applyela on your body. O tla bona after that ke kopa le mfe testimony, guys, ke kopa testimony le mfe testimony, and then ntho di tlotsa mate o batlang ka teng. And ha o batla this combo founela this number 082 64 88 668. Ka repeater 082 64 88 668. Kopa o ifonele this number ba o romelle this combo via Pep Store, and then combo e price ya teng ke 410, and then ha o e batla ka via Pixi re tlo add 100 rand ya Pixi ya Pep, meaning e tlo ba 510. But if o tla mo shopong mo Kempton Park 12 West Street o tlo e thola ka 410. And then if we are Kopitori, address a thing ke 544 Bosman Street, utlo ithola ka 410. Iba 510 only firo romela ka pepo. Ya thola hala ko Swazini, kina le motho shop ko Swazini, and then ke post the ladies di kina le distributors mo TikTok le ko page ya ka ya Facebook. How di batla bua le distributors batla o distributela yona. O tlhome monate dintho tsa lona di loke, dintho tsa lona ga di loke. And then le thapelo le rapeleng ska give up mo thapelong, le rapele dintho tse di batla ga o tlhapa o sebedisa ditaelo, sebedisa dipheko o rapele, o tla bona dintho di tlo tsamaya hantle. Danko.